isusu akaziwe pa muchibunji bakery tinonga tichibika chingwa kudai totenda ngekuti patakatanga kuite bika redu pedzidzi tichitanga kubika chingwa topika totanga munamato tatanga munamato tapedza kunamato atodini totoe maflower edu topima todini tobika pakubika kwedu tinotenda kuti sisteme akatibatsira ngekuti akatipe mari yekuti tini titange ndiyo tikatanga tikabika chingwa chekutanga akatipe mari tikabika ochoti pazvese zvekubikisa vacho ochozo apezoti pezvekubikisa akazodini futi akazotitengera futi zvingwa zvake izvozvo saka tada kuzvikudza nekuzvitenda zvinangwa zvedu ngezvekuti apa tirova kuti tiyo kudai mwari angatiti tirambe tichiita tinozode kuti dai tazotokwanisawo kuti zoite zvakatowanda zvekuti tigone kushandirawo pabhilding yakadini yakanaka pachovakwa chakanaka chekuti hatizonaivi hatidini toda kubikira pakadini pakanaka saka zvinangwa chedu kuti tabikira imomo mumabhilding imomo tonga tisina asi seizvozvi muchibunji muno mutone rimwe bheka rakatozvigarira ravabereki rainga riri muno risi kushanda zvekuti katara nawo pamwe angagona zodini kutibatsira kuti mutori nemapani atori zvese zvitorimo zvekudini zvekubikisa pamwe tikatara hurumende yedu haitendi pakubika kwetinoita kutotoshaye huni zvekuti tototambudzike zvekuti toshaye kuti todini pahuni papapo saka ndo zvitonga tichisangana nazvo izvozvo tonga tichiitoto kuti hakutonetsana kutoti tonga zvarutsvaru kuti kwaunobika ndiko kumba ndokwaunotowanako uchitodini uchiisei ipapo saka tainga tichida kuti dai zvatibata zono tingadini ipapapo wozouya zvine kutoti patonga tichinhingirika patonga tichisechingwa tinotsve zvakanyanya nemaziso amwe tonemazisanomotonoka chipisa mani kumeso tinotsve zvakanyanya saka tanga chitotoipoonaitaomba zvekuti tivhare kumeso nemagloves ekutidini tibate mapani edu tiri kutsve zvakanyanya zvikunde zvinopisa saka ndo zvakaiti kudini tiri kudawo
izvozvoipanapa ndini mai madhau kuguta kushanda bhekari muno tiri kushanda pano semadzimai tiri faifi takatanga tiri teni vamwe zvinoizvi vaiti vakambobatika vatisa saka umu tiri kupima kuti kapu dzedu dziite ngana i 18 ndo kapu dzetinokanya idzi tikati nekapu dzedu 18 dzinotibudisira 2000 nde zvinenge zviripo saka tinoti tikati nekapu dzedu idzi 18 dzeflawa tozopima kuti kapu dzedu tozopime matable spoonwas 18 eshuga
ndini maidhiwayo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ndo maspoons etinoisa iwa
ndiri maiyanisindichidi
ndokwezvinobvira uku aienda kumasesi